Daalụ kwa na igbo nwe m nọ. Lọtụ na mere ọkwa nwanne na nwaanyị nwa atọ ọlụ apụtakwala m ọzọ taa. Ihe m ji pụta taa wụ ịma na ata apụgazi ego. Anọ m kwarụ m onwe m amalịkwa m na enwere na kashizi out na-ata apụrụ ego. Na installed on Telegram, yeah, installed Telegram on my phone. I noticed that everybody now saying, no, welcome, you're welcome, you're welcome. Okay, you never on a Telegram, I don't understand. I say, I know better about tap swap, so tap again, I know. I know better. I was like, I don't understand. What's happening there? I see you just tap and tap money. Ne, crazy come. Hey, Jesus. So na tap save na Telegram. A man then when all your cash out, I put for telling any kai bia kai kowara any about it because I've browsed, I've made the research. I don't understand what are they tapping. You keep tapping. Eko wana any kai mara. I when all your tap rotara out, ya korani. I'm happy no Nigeria mirin eri any. Ebe somebody say mo so some no Nigeria na ma about it. Na no beg mo. Kọwara anyị ọfụma ka anyị ghọta ka anyị soro kwa ibe anyị rie. So this is what I brought out so that I will understand because I've been trying to have made research, browse all the why am I not ghọta because ọ na-agbagwoju m anya. I'm just being confused. So itapụta ego bupụta ya ka anyị soro ibe anyị rie. Ka happy na Nigeria mmiri rie anyị. Thank you.